Kua huraina mai e te minita I ngā take whare, te kaupapa whare hō a te kā wanatanga mo Tāmaki Makaurau. Kei te whakatūria e tahi whare hō ki tetahi rohe whenua hō, engari hei tā te rangahau a Ripeka Timutimu, ka tīmata te utu mo aua whare ki te kotahi irakati whā miriona tāra. Nō reira, e tāia e wai, e rā whare te hoko.
These units come together nicely, aren't they?
Yeah.
Ka whai oranga te kāwana I ēnei whare hou.
The house prices still remain high, in my view too high.
E ai ki te minita take whare a Nick Smith mā ngā whare hou e whakaheke ai ngā utu.
To see this project delivering 100 homes, me and Phil were having a bit of a contest as who would sign the sale and purchase agreement first.
Ka taia pea e Smith rawa ko Goff ana kē te hoko I ēnei whare nā te nui o te utu. He kotahi irakati whā miriona tāra te utu mō ngā whare, he toru ngā rūma ki roto.
Affordability varies from family to family. Some families can't afford a home more than about $400,000, some families can afford more. This is privately owned land, this is a private development, and just as for the Three Kings special housing area next door, the government does not regulate house prices, and nor should it.
E ai ki ngā tatauranga Real Estate Institute New Zealand, ka piki haere ngā utu o ngā whare ki Tāmaki mā te kotahi irakati ono o rau I te marama o Haratua.
That we are desperately short of houses. We need those houses.
He oi ka huri te titiro a te kāwanatanga ki ngā mahi whakatū whare o tahi mano e rimarau ki konei ki Three Kings Quarry.
There may be social housing providers funded by government that are going to acquire homes in this mixed development, and that would be entirely appropriate.
Te āhua nei ka noho tonu tēnei āhuatanga ki Tāmaki Makaurau, ka noho raruraru tonu e tahi whānau anō hoki. Ripeka Timutimu, Te Karere.